Kia ora mai anō. Kua putai te kāinga mā ngai kāwanatanga o Parihi, he pukapuka reo rua e pāna ki te iwi taketake o Parihi, roto i te reo Māori me te reo Pākehā. Ko te pukapuka ngā kupu no Parihi, nā rātū tibol i whaka Māori, ka whakamārama i te hītori o ngā iwi taketake e rua rau o te whenua rā. Kai a wepiha te kanawa tēnei pūrongo.
I nānoa nei whakaputa te māngai kāwanatanga o Parihi a Eduardo Gradiloni i tētahi pukapuka reo rua, ka whakamāramai ngā huatanga o te iwi taketake o Parihi.
They used to create a channel.
Ko te whāina kia tūhono tiana iwi e rua, mohiwana mātau ko ngā huatana tanata te mea nui ki te whakakotahi i tētahi iwi.
I te taurua mano mātahi, whakatūwhera e Helen Clark i te whare kāwanatanga o Aotearoa ki Parihi. Ai reira i whakātū ia i ngā huatanga o te iwi Māori. E aikia Eduardo, kua roa nei ia e whakamihāna i te iwi Māori.
Ko te reo Māori tētahi o nā reo motuhake o te whenua e nei, e kaha kōrerotia i roto i nā haponi maha, koeira te mea tino kā mehameha o Aotearoa nei.
Makes New Zealand be New Zealand.
Hei tā te māngai kāwanatanga, he pukumahi te whaka Māori i te pukapuka nei. Ae ai ki aia, he mea matua kia whai whakaro i te toko maha o ngā rangatira Māori.
Ko wera gardener rawa ko he kia parata, i kōrero māua nā te mea i reira he wāhana mo te mātaurana i roto i te pukapuka. Ko Peter Sharples, e tahi mema o te trai piunara o Waitani, ko kukai a kōreo Māori hoki.
Ko te whanaungatanga i wāinga i te iwi Māori me ngā Māori o Parihi, he whakaaro pono kia Eduardo. Ae ako ana ia i te reo Māori.
Ko Plante Forest tōku Māunia, ko Tiete tōku Aua, ko Gradiloni tōku Iwi, ko Eduardo Gradiloni tōku Eima, ko Te Mangai o Kāwanatanga o Parihi hau, no hera tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
Wepiha te kanawa, te kāia.
Kā pai se ni o re Eduardo. Kā tī ko te wā tēnei, e tahuri atu e te titiro ki ngā matapai huarere i tōro he apopo.